Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kum hera mar nyasaye kum jok mochweyo no ketoge oketo negi ni tuo mora mora nigi yath. To kum yedhe mabeyo kabisa menyago thiedhgo ji en somo ne ng'ato Quran ma nyasaye ohero. Quran to gi somo ne dua mopogore opogore kata kwach mopogore opogore ma huwuok kuom jaote nyasaye. To somo Quran maduong' en somo Quran au kata thieth maduong' en thieth mar thieth gi Quran. Nyasaye wacho ni waloro kowuok kuom Quran thieth kata chango huwuok kuom Nyasaye. Nyasaye oro thieth ma ithiedho go dhano to wuok e Quran mar jo Islam. To Nyasaye wacho kendo ni ok obi medo ne jok ma kinyo ji kata jok mok beyo mak mana asara kere mobiro medo negi. To kuom somo gi Quran kata kuom thiedho ng'ato gi Quran, isomo ne ng'ato sura mar Fatiha kata sura mochako go lemo cha. To gini en ni chieng' moro nitie ng'at mano gimoro kayo jo kuom jo Arabu mokadho gi. Ndalo ma jaote Nyasaye nitie piny ka nokaye gi ong'ondo. To ong'ondo ka nokaye to nitie jaote Nyasaye moro kata nitie japuonjre mar jaote Nyasaye miluongo ni Said al-Khudri to somo ne sura mar Fatiha to chango gi kanyo. To kano ng'isi jaote Nyasaye to jaote Nyasaye oyie ni somo ne ng'ato Quran kotuo ber kabisa. To wacho ni ere gima bro nyisi ni sura mar Fatiha kata gima bro nyisi ni sura mar Fatiha mano somne ni en thiedho gi Quran. Matendo ni ngobe ni ng'ato katuo tisomo ne Quran kopono tuo to chango. To thietho gi Quran onde bende nitie mar somo al-muadhat. Yani muadhat en kiwacho ni audhu billahi minash shaitan rajim. To jaote Nyasaye ndalo mane pod entie piny kae kopono peno tuo kata gimoro rame to kawo lwete to chiko gi kamoro achiel to kudhe iye to somo go gik miluongo ni muadhat en sura mar ang'owa en sura mar ikhlas yani kul huwallahu ahad na sura mar falak en kul a'udhu birabbil falak to gin nas isomo kul a'udhu birabbin nas ichiko lwete iketo lwete gi kor achich gi kor acham lith lwete ni timako te kudho igi golao matin ma iye kanyo tirucho go dendi te ma jaote Nyasaye ne timo. To thietho gi Quran nigi chik monego bed ni luwo. Chik mokwongo onego bed ni keto chunyi ni kony mabiro biro e Quran kae mithiedho ni wuok kuom Nyasaye. Ber mabiro bit ma wuok kuom Quran kani wuok kuom Nyasaye. Chango mabiro chango no wuok kuom Nyasaye. Chik mar ariyo onego bed ni keto niya ni obet gi dhok mawinjore. Isome gi Quran mawinjore matene no ok inyal tiyo gi dhok mopogore gi Quran madhi kaka dhok machalo mag dhok jini. To moko nitie mawacho dhok moko mok winjore. Monego bed ni onego som go Quran sami thiedho ng'ato. Chik mar adek onego bed ni kikobed ni Quran misomo kithiedho ng'ato cha dhi mopogore gi chik ma Nyasaye okelo e din kae. Kikobed ni chalo chik mopogore gi chik ma Nyasaye okelo e Quran kaka ng'ato konyre gi jini samodo ni mondo thiedh ng'ato ka tuo. Onego bed ni konyre gi jini kopo ni ng'ato tuo. Kaka jaote Nyasaye wacho noa e puonjre ni ok rach ko ng'ato thiedho wadgi gi Quran ka onge iye gik milamo mopogore gi Nyasaye. Kopo ni tiyo gi Quran kende kisomo ne ng'ato mondo changi to kitiyo gi richo ma Nyasaye ok ohero to ber abera. To be ni ng'at ma bende somo ne jatuo matuo ni onego bed nokwayo ne jatuo cha mondo changi to chako kwaya dua kopo ni en gi chunye kuom Nyasaye kaka jaote Nyasaye miluongo ni Ayub sama notuo nokwa Nyasaye ni e Nyasaye atuo changa to sama nokwaye cha ne chunye ni kuom Nyasaye gimoro amora manoketo oketo chunye ni Nyasaye mabro change to Nyasaye ema miyo ji oruma moro amora mondo ji changi. To sambo be ni ng'ato somo ne ng'ato Quran mondo ochangi kotuo to nego be ni okawo lwete to kete wi jatuo to chako ni nani to somo also bismillah didek okawo lwete to kete wi jatuo to wacho bismillah didek bang'e ochako wacho debirio bismillah wacho debirio to wacho ni akwa Nyasaye mondo konya gi nyalo mage kuom richo mora mora ma antie godo to kata richo man mabor kuoma gi richo man mabor kuoma to chako somo ne dhano mora mora matuo kuom joge kata jaode ng'ato nyalo somo ne jaode jaode nyalo somo ne chuore kata nyithinde be to kaka Aisha ma en jaote Nyasaye owacho ni jaote Nyasaye kani tuoga sama notuo mawinjo ka gimoro rame dende kanyo to notimo ang'owa o kata dhano mora mora mane be ni tuo to dhi ire mondo othiedhe kata kosomne Quran mondo ochangi nokawo ga lwete korachich toketo ewi ng'at matuo ni kata to otima nao oyweyo gi lwete kama bang'e owacho ni Nyasaye akwai mondo igol tuo mantie kuom ng'ama athiedho ni alafu ichange to in e ng'aja chang in michango gimoro amora karach kata ka ng'at moro amora matuo in michango to kosetimo kamano to kuane jaote cha to bende ber ni ng'ata ng'ata modhi mondo owuoth kodhi ng'iyo ng'ama tuo kata bed ni en e osiptal onego bed ni odhi kacha to kuane kaka jaote Nyasaye to dwaro kamano kata puonjowa. Ma e thieth maber monego bed ni ji thiedhorego en thieth mar somo ne ng'ato Quran kotuo iluongo ni rukia kaka jaote Nyasaye ng'isowa niya onge ng'ata ng'ata ma ja Islam mabiro dhi kuom jatuo moro amora matuo to chako to jaote ng'at matuo cha pok tho ochopone pod otuore to chako owacho kama debirio owacho debirio ni akwa Nyasaye maduong' jateko Nyasaye ma polo mare polo en mare polo maduong' mare mondo chang okwana jatuo modhi ng'iyo e hospital cha ni owacho debirio kama akwayo Nyasaye maduong' ma polo maduong' man malo mare en motuo chwe mondo othiedhi kata othiedh ng'at matuo cha makmana ni kosomo duano to Nyasaye biro chango ng'at matuo cha. Ma e kaka idwaro mondo tim ang'owa osom kama to duwa monego bed ni kwayo gin duwa ma jaote Nyasaye opuonjowa e hadithi kata puonjne mopogore opogore to kopo ni timo kamano to ng'ata ng'ata moko ni tuo ka Nyasaye oyie obro chango to onego bed ni ng'eyo jawinjona ni chango bro wuok mana kuom Nyasaye obro somo Qurani obro kwayo duwa kata obro kwayo gimoro amora mondo wakwane jatuo lakini chango to wuok kuom Nyasaye kaka jaber kata osiep Nyasaye miluongo ni Ibrahim kana wacho chieng' moro manotuo ni kapona tuo to Nyasaye ema changa sama tuo to Nyasaye ema changa koro inbe nyaka bed ni ng'e ni Qurani onego bed ni somo ne ng'ato katuo lakini chango to wuok kuom Nyasaye. Mae e kaka onego bed ni watafsiri kata waloko dhok ma Arabic ni gidhowa madala mondo bende wapuonjore. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.